şekiller ki yeşil. Ha başı.
Sim, cada. 36 minutes 10 seconds. Na sahii tumetumia around 5 minutes. Na inafaa kukua full with the 36 minutes. Tutafuta ourself Nairobi. 7,000 per month.
Happy?
7K per month. Ama utaweza. Sasa yuwezi upata tunalipo 1,000 ukigauza pesa.